Yes, I'm a woman. Le sang gore le telele ka gore le rona re na le maikutlo. We all feel pain. We need love too. Se mfetele kutana ke sekhutsana. Mme mpheletse le nna nkunkuretse. Lona ditogamane se re le baleng. Dikgoro re di bulele. Ke re go jwa magopelo le rona re tle re imatse. Yes, we have potential. Thank you. Ke a tsamaya le tshepo. Nna morwadi a maretele a kobane a pae. Nna sethinga sa motswala le te badinana. Ka nga ke rangwe tseo la phaba tse dintlanyane tsa gabane. Thank you.